Ministra wang'anyo kwa wacho niya. Sirikal mantie kaka wuno niendi. Ok nyal medo nengo mar udi. To nagi wacho ni gibiro konyo japiny mantie piny. Wachung' kaka kawuono kwa wacho niya. Nengo sukari odhi malo.
Dino kendo sukari odhi
malo. Wacho ni ok wanyal yie ni gik mago kaka magi timo. Viva Congress, viva!
Viva!
Viva Congress, viva! Kendo wacho ni sirikal mantie sani. Biro koni dok chien. Wabiro ng'anyo kendo wabiro kwedo. Kendo wacho maber. Nyaka mikot duor. Kodi wacho maber. Ni finance bill mane okadhi mondo kendo wacho ni ya ka sirikal masani ok okwedo kendo ok oketo oko finance bill mane kot owito oko. Wabiro dhi mbele kwa ng'anyo kendo kwa duor. Wawacho negi kendo wawacho ni ok wabisayogi. Wabiro wuok oko kendo wabiro ng'anyo. Kendo kawuono en odiochienga maduong'
kabisa.
Wawacho ne jopiny
te.
Mimi kama mwana harakati nakataa zile mtu ambayo serikali yenyewe inatuwekelea kama wa Kenya. Tunasema kwamba petroli shuka, unga ishuka, sukari ishuka, mafuta ishuka. Na kama sio hivyo,
I'm a human rights defender and I defend the rights of my fellow women, the most vulnerable in the society. When Ruto was taking government, he promised that he's going to assist the mama mboga. So on behalf of mama mboga, I'm saying there's nothing that Ruto has done for them. Instead, he has increased everything. That everything is very high for us.
Defender, paralegal, and legal practitioner. Yeah. Imadu wong mano wachoka wono. Eni katasiri kani ni kaka no bete office. No donje office gite teko mar court. Koro wakwayo ni tuluma kawuono. Ruto on respect what mar court mwachi.
Faraj.
Maraki mwachi wacho ni nini.
Ah,